Fa re tshela re tshelela more. Fa re shwa re shwela more. Ka mo fa re tshela go we re shwa re sale ba more.
Ha re tshere pela bona re pelela Jesu.
Ekhutsa,
ka tsatsi
le lengwe.
dula le Jesu moratuwa.